Nitwa Nsabimana Gisele. Ndi umutayeri. Nsanzwe ndongoye atelier docteur mu Nsanze. Naravuye ku ishure nca nja kwicara muhira. Ngiye kwicara muhira ubuzima buraba ubusanzwe. Hanyuma rero ndatangura umwuga w'igitayeri niko tuvyita. Buke. Turaduga pole nakora mfise imashini imwe. Hanyuma ndaronka n'iyindi mushinga ntahe yarabonye ko biko biratera imbere arangurira indi mashini ndaronka umukozi umwe yasubira biratera imbere arangurira indi mashini igira gatatu no kuvuga zishya ziba zitatu numva amaze kuba mfise imashini zitatu yaciye bateriye ubuzima bushobora bandanya mpayeje n'umubyeyi cyane jewe ndayikengurukira cyane kandi bivuye ku mutima jewe mpayeje mu kuyinjiramo naciye muri konkuru uvuga ngikora jenye numva inyungu yategerezwa kuba ari nke hariho n'amamashini ntari mfise bwa payeji maze gushiramo ukuboko izo mashini nashoboye kuziroha hanyuma mu ivyo byo gushona nyene ncandongeramwo n'ivyo twita couvre bébé arizo uyu munsi novuga ko nshona hanini naratanze akazi hariho umva ubwa mbere ko nari mfise abakozi babiri bonyene ubwabo ubonaho ndafise abakozi bashika bane amafaranga inyungu yari yongereye kuko ubwa mbere mparuye narishe ikibanza dukoreramo nashobora gusanga mfise ibihumbi 40 byonyine mugabo ubu naharuye byose n'abakozi nabahaye ndaronka katresa ku kwezi uyu munsi navuga ko ari sawa cyane kuko inyungu zirahari je ndabishima cyane cyane kandi ndayemazemo imyaka iriko irakwira imyaka ndwi naratangura gukora uyu mwuga ubuzima bwari busanzwe nyane nari umugore wo muhira nkuko abagore baguma muhira bisanzwe ngumye muhira narabura ibintu byinshi cyane kuko urumva umugabo amaze kubakora wenyine akagenda akarondera haraho umuntu utwo mu rugo tutanakwira canke naronka utwo yifuza twose nk'akarasi ugasanga nta kibazo mu rugo abana bakiga neza ata kibazo umugabo atarinze kubwira imyitwarariko myinshi cyane paeje numva ndayishimira cyane hanyuma ibandanye yitwararika n'undi gwaruka arabajene benshi usanga bafise imigambi mu gugasanga baricaye kubera uburyo ari bukeya hanyuma paeje ico noyibwira je no vuga ko yoshishikara n'uwundi turacari hasi urumva akanyungu ko kakiri hasi amajana n'esi menshi urumva hamwe dusubiye tukigirwa imbere kandi urumva ko akanyungu kotera kiyongera tugatera imbere tukaronka abakozi benshi imiryango yacu igatera imbere n'igihugu kigatera imbere nifuza kuzofata iyateriye nkayihindura uruganda igahicika entreprise nyine iteye imbere mbe turifuza nuko twokwigirwa ahandi hantu tugakora matisi kuko aya matisi dukoresha ava hanze kandi arazimbye cyane ubu turifuza rero ko twogera ahandi hantu hamwe n'ama matisi dushobora kuyikorera ngaho iwacu i Burundi urwaruka ruheza amashure rugasha ruja kwicara muhira jewe ndaruha impanuro ndavuga nti nk'ubu kuja kwicara ufise diplome by'ukuri warize uzi no gusoma uzi kwandika biba bigoye cyane uyu mwuga rero hari ukuntu bahora bakunda kuwusuzugura ukamenya nyine ni umwuga ugayitse mugabo uyu mwuga uwukora neza wumva uri muri wewe uratanga amafaranga umuntu arabaho neza atitwa umushomeri atakibazo afise